Indlovukazi uMantombi Dlamini Zulu uzalwa eSwatini wabe eseganela endlunkulu kaZulu ngo-1977. UNdlunkulu uqokwe njengebamba ngemuva kokukhothama kwesilo uGoodwill Zwelithini.
Bengingakazi ngizona ukuthi umama uNdlunkulu uyagula ngoba besiseze kuthiwa nje kusabe kumama sisajabula ukuthi awu kanti nomama nabo banalo iqhaza abalibambile.
Bese angabheka ukuthi khona okungenzeka ngoba into yamanje nje akonani ukuthi into yanini lesikhuluma ngayo. Izwe lonke lusakhotheme libheke phansi.
Amaqembu ezombusazwe esifundazweni adlulise amazwi enduduzo.
Ngidlulisa amazwi ethu okudabuka ukulilela indlunkulu kaZulu ngokwedlula emhlabeni kwendlovukazi uMantombi Dlamini Zulu ukwedlula emhlabeni kwendlovukazi esikhathini esifushane kade kukhothama isilo samabandla kusishiya nobuhlungu obukhulu.
Democratic Alliance in KwaZulu-Natal sends its heartfelt and sincere condolences to the entire royal family and indeed the Zulu nation on the recent passing of Her Majesty Queen Dlamini Zulu. Our thoughts and prayers go to the family at this particularly difficult time.
Sithike emndenini wesilo indlunkulu yonke kaZulu isizwe sonke sakwaZulu kanye nobukhosi baseSwazini sithi mabaduduzeke uNkulunkulu abathobe amanxeba.
Bese sithokoze kakhulu ngokuthi emlandweni kuyaqala nje kusuka sakhululeka leli zokuthi kubekwe umuntu wesifazane ukuthi abambe njengebamba bukhosi besizwe. Ngakho-ke kushaqise kakhulu ukudlula kwakhe emhlabeni kuba wasishiya size njengesizwe.
Amalungiselelo okukhwezwa kwendlovukazi azomenyezelwa maduze. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini.